Te ao tōranga pū i ae nei, kua puta ngā tatauranga a te rangahau digipoll hō a Te Karere, mo te rohepōti o Te Tai Hauauru, a marama keho keho te kite, ko te ruarua o ngā tūranga mahi tētahi take e tūnei ngā pihi o te iwi. Kei Manawatū tō tātou tangata a Kereama Wright e kapo ake ana i ngā whakaaro o ngā iwi o reira. Nō reira, kei a koe Kereama.
Skari koinei tētahi o ngā rohe pōti Māori Kaintao Te Motu, 21 katoa ngā iwi ka whai wāhi ki Te Tai Hauauru, me te aha te nui ngā o rātou kāorei te tautoko i ngā mahi a te kāwanatanga.
E tipu ana te iwi, engari e mohoriri wai marika ana te tautoko mo te kāwanatanga.
Just no jobs, hard living.
We need more jobs out there and not cutting jobs.
Ko te pātai tuatahi ki ngā kai pōti o tēnei rohe, mena rānei e tautoko ana rātou i ngā whakahaere o tēnei kāwanatanga. 86 o rau rātou i whakahē, kāore rānei i te mōhio.
He promised 50,000 jobs and still waiting. No voted from just because of that.
Aho ko te auatanga nōra o te hunga e kiri hinu ana, kiri kōra ana, kiri waro ana. Ai, kāre anora ki rirua e rā kātuma e anora. Ai, kia mātou.
I pērā hoki ngā urupare ki te pātai, mena he pai ake, he kinoa ke rā nei te noho i raro i tēnei kāwanatanga. Neke atu i te haurua e mea ana, he kinoa ke.
I'm Wes. I've got 10 kids. Worked at Imlade Local Freezer Works for 30 odd years. And since the lockout, I'm still locked out.
Ai, ko te utu anora o Nareti, ai, mo te ware, mo te ara nei. Ai, kua piki tonu. Engari, ko te iwinga nōra o te pūtea. Ai, kei te ege tonu.
We're fine how we are, but I don't vote because I don't feel like it would make a difference.
Hoia pū tētahi ma te nui. Tōna haurua o te rohe pōti nei kārei pōti te tau 2011. He oi 95 o rau te hunga i uia i kī ka pōti rātou a te rātou.
Kamutu kei te tihi o ngā take e pōti ai rātou ko te whai mahi, ko te mātauranga tuatoru mai, ko te hauora o te tangata. He oi te āhua nei te pakuaro i a rātou ngā kōkoraho tiriti.
Kia tauri tō rātou wakaro ki te pūtaku o te kaupapa ko te iwi nei. Ko te unga i raru i te maru i te pōara.
He hunga i tipu ana ia wiki, ia wiki.
Skari māramate ki te aha kua te horo pū o te tautoko o tēnei rohe pōti motāri ana tūria, tino kore nei tērā tautoko e whātoro atu ki ngā hoa kāwanatanga o te pāti Māori kia nāhinara.
Ka rawe nā whakamārama, Kereama Wright tērā i te iwi, i te rohe o Manawatū.